Ranger, nakimbia, unataka kwenda wapi?
That's the power of genetics.